Ya ngifuna ukuthi kuwena namhlanje into wenze zonke ongayibekezelela. Ungakhohlwa ukubekezelela ikusasa lakho. Unga give up ungakaliboni ikusasa lakho empilweni. Unga give up akona konke. Kodwa unga give up ungakaliboni ikusasa lakho. Ikusasa lakho it's a day that you never know. Ikusasa lakho usuku ongalazi ukuthi lunani. Kungenzeka kusasa ubhede ungagive up alikakafiki kusasa lakho, but when I keep on waiting, bekezelela nje ukuthi ngiphilele ukuthi ngisalinde kusasa lami, no matter noma isimo sinzima, kodwa just keep on waiting for your tomorrow. Ungagive up ikusasa lakho ungakaliboni ukuthi likuphatheleni. Kukona konke nje linda ikusasa lakho, no matter noma kungabheda kanjani, ubhede manje kodwa ungagive up ungakaliboni ikusasa lakho. Wait for your tomorrow. Ungafuni ukufa ikusasa lakho ungakaliboni. I don't care ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani, kodwa just wait for your tomorrow. Ikusasa lakho usuku ongalazi, usuku ongazi ukuthi luza nani. Kuzozinto ezibhedayo kusasa, akakabi ikusasa lakho. Bazokuhlukumeza kusasa, akakabi ikusasa lakho. Umhlaba uzokubhekela phansi kusasa, akakabi ikusasa lakho. Kodwa mhlazana umhlaba wabheka phezulu towards yourself, kuyobe sekuyikusasa lakho. Linda kuyoze siguquke isimo. God bless you. Mile njalo, yabathwala bakhe.